ezipambili namhlanje unondaba we BcmTv uGabelo Brown uchacha kakuhle sibhedlele emva kokuba ebe coverisha istory se EFF apho besimatshi bebe matshela khona eKennesley Park. Ikennesley Park lena inesasibele sabantu besisanda ukukhupha istory sayo apho khona bekukho umama okuthiwa ngumamarara ebediscriminatiwe wagxothwa ngenxa yoba elandikile ebaxelele or edalve j status sakhe se-HIV oba u-HIV positive. Now i-EFF ye yayithathela ezandleni zayo leyo into yaya yayomatsha layo khona ibuyisithi akumelanga uba yenzeka into lo hlobo especially kule minyaka sikhulu ukuba kubekho abantu abakhutshwa emisebenzini ngenxa yoba be-HIV positive.
Umbutho we-EFF nabasebenzi baseKennesley Park bayivalile indlela njengoba sibona ke imoto bezijika apha nantsa nasegeyithini bame khona bathi phantsi ngophathwa kwamalungu phathwa kakubi ngabasebenzi baseKennesley Park abamnyama bathi phantsi naba bayivalile ke igeti namapolisa abonakale ke engenelela.
Impatho ayikho ntle emsebenzini kwaye kukhalazelwa oyena intsumpa lena yesela yale ndawo yeligcino labantu abadala uba lilo eli-applya eyenza le nto kuthiwa yi-racism. Isabatriti abantu isababiza ngamagama, isababiza ngookafer, isababiza zii-monkeys, isababiza ngamagama. So i-EFF iye yayithathela kuyo loo nto leyo yamatshala khona uyothi untsumpa lona wesikwelandiyen or umphathi lona wale ndawo makakhabehle esuspendwa or asuswe asuswe esihlaleni sakhe eli xesha ikheyisi sesekwa-CCMA ngenxa yoba nangoku njengoba elandike isaqhubeka le kheyisi ungcungcuthekisa abanye abasebenzi ebaxelela ibathreatnishe ukuba bangaparticipeyithi mabangaparticipeyithi kwelandika kwizinto ze-CCMA mabangaparticipeyithi uba ngamangqina kwale kheyisi yakhe iselandikeni i-EFF nomarara. So sithe siselapho ke sathi sisajongeleyo into kwabonakala kukho abantu abafuna ukungena ngenxa yoba i-EFF ibisivalile istrato esiya ngentla nayezantsi kwaye imoto yokuqala ibizama ukungena khona yaphinda yazajikiswa bezijika ke imoto apha but kwabakho ke ngoku yacaca uba iyangenelela kukho abelungu ke basenocalucalulo ababasabasalanti ezi-racist sisahlala phaya kweza area ezinjengoomabicon bay eyeze yasuka kwi-roadblock ibivalile njengoba ibivalile istrato bekhona namapolisa ebekhona ebeyivalile istrato khona yangena straight phambi kwaloo mapolisa ayivulela indlela yaya straight imoto ibalekisile iyogilisa abantu abebelapho kulelanto ii-protesters ebezilapho zawuvula kwemthi ii-protesters endleleni imoto lena zathi ngenxa yoba bekho imoto ze-EFF ebezilapho endleleni yathi ngenxa ibibona imoto ze-EFF yayo etha ke ngoku unondaba lona we-BcmTv onguGabelo Brown esecaleni ekwi-pavement ngenxa yoba naxa umbona khona apho kwaphibelele khona uyambona uba ebesecaleni imbethele esepavementini yabetha kwa indawo apho bekulinywe khona iflower. So emveni kuba yenze yonke loo nto lakhange abe samisa nomisa uye wabaleka amapolisa ke athathe ixesha noko for uba responde kule into ngenxa yoba akadanga mfumana aresponde emva kuye kwaqala ke iimoto ze-EFF zayileqa athi nethi yabona amapolisa oba i-EFF iyaleqisa nawo angona leqisayo labaleka ke lo mlungu lowo akhange abe asafumaneka. But ke okwangoku eyona nto siyizama uyicaciso yoba unondaba lona we-BcmTv uye kwafowunelwa ke iambulensi use wasuwa isibhedlele kulapho asacaca khona esibhedlele umonakala ke asikawazi kakuhle ncam ngenxa yoba usasiwe kwi-x-ray usajongwa izinto zakhe oba zihamba kanjani nangoogqirha khona. Sinethemba ke si-BcmTv ukuba anything eyenzekayo kuye and naye sinibeka imithandazweni uba uyoba uzoba erayithi uzophuma kulela nto kuleyo kule meko kuyo but ke sisikhalaza ngakumbi kuba siye saye emapoliseni emveni uba yenzekile le into sikwelicala BcmTv sawaxelela uba ikhona into ayenza na aresponde kakude kade kakade kakade but ke emveni uba eyiunderstandile uba ibebe mhlawumbi I think ibinalaa nto oba yenye yee-protesters lena igilisiweyo ithe nethi bayiunderstand uba ngunondaba bangona barespondayo bengona kuthunyelwa ipolisi wamali yomjonga kwade bafowunela iambulensi wona amapolisa kwade kwafika nobrigadier lona uphethe amapolisa apha ne-Buffalo City andiyazi ke noba zizothwa zezibenisepe naye wafikela kuloo case and now siyayishiya phakathi kwistori i-EFF isengaphakathi saxoxa leyinto ngenxa yoba besazama nathi uathenda unondaba nomawethu ngusiviwe mahlahla from i-BcmTV emonti.